nta muhungu numwe novuga ko je ndi hariya twavugana wa meme tavugana na Hosy. Et maybe après naramenyanye nabo mugabo jewe nkiri kwa Hosy nta numwe nta numwe uzuga indubazi na Hosy nawe nyene histoire nta yazi.
Yeah.
I'm going to go to the house.
Isaac TV.
Hello, hello, abakunzi ba Isaac TV. Aho muri hose mumeze neza, nita ko mumeze neza, cyenda meze neza. Kandi tuyutsa ko twakunda cyane murabizi. Amakuru micro, mucha sante, la talita behind camera juma jux. Namusi rero twabazaniye mwigeme, ariko abikora neza, mwigeme akabikora neza. Oya muramutse cyane reka bibwire nsa.
Sasa niko huru, sina deni tena. Sasa niko huru, Bwana Yesu amelipa. Asante, asante kwa kunipenda. Asante Baba. Na na na. Asante.
Ni sawa ndameze neza. Na
nanje meze neza. Abakunzi ba Isaac TV bibwire.
Nirukundo Ange Minouche nkaba nkorera Magic Channel TV.
Kundo Ange Minouche. Rukundo Ange Minouche no munsi je nagwamagaye kugira ngo tuganire. Rukundo Ange Minouche Magic Channel TV yavuye hehe?
Yavuye hehe? Mbona uvuga gute nta sinzi ce kazi ngene nacishura ne twarayimviye hama turayikora.
Uko kuntu mwayimviriye gushika igere nyene ibe Magic Channel TV.
Nuvuga gute nari kumwe n'umugenzi wanje Scott. Oye Scott sinzi ko mu munsi hama bakonze natanguye jewe gukorera handi muri Siren. No natanguriye hama mu nyuma kora jewe muri make navuga ati ndashaka nanje gukora ivyo wanje yariyo target nari mfise naje.
Donc wagiye muri Siren kugira uhae wakuru bumenye hama ubandanye gukora.
Ya navyita gutyo nako nkora stage. Ego,
eh. Stage professionnel cyangwa wari mukozi?
Oya, yari stage.
Niwahe? Niwahe?
Tugeze dupatana, uya nuba ndamurenganije, tugeze dupatana ngo nkorera ya, oya, yari stage.
A part ya Scott, channel yanyu, hariho abandi bakozi ifise nko kubatabizi?
Ego keke. Eh keke tukorana sinze baramuze bazi magic baba bamuze.
Naundi.
Oya naundi.
Basi nabandi mwifuza gukwangaza.
Eh ntaragira ntirawa banini nkamwebwe muri Isaac mbwa nitwa babanini membe tuzobishikako.
Afrere uribuka ibibazo bambajije. Das byishura kujya nyene. Kujya nyene. Ntatebye biravugwa cyane, biravugwa cyane twaguzanye duho muco. Biravugwa cyane yuko Hosy muri Siren mwatandukanye kubera yuko aba bitwa aba diaspora. Sinzi rero tubwire yarajya wenyine ntiyaguhako cyangwa wararonka ntumubwire byagenze gute?
Kuva nabazwibaza iki kibazo njya mbere kije gutya. Ok navuga gute nkamese yeze gato. Isaac TV ndibaza iri mu matv navuga nabo bita abo ba diaspora cyane vraiment. Sinibaza ko no bamvuze si nta numwe yoba kijya gihe ko nakoze yo emwa nkibiganiro menga bine. Nta muhungu numwe novuga ko je ndi hariya twavugana wa meme tavugana na Hosy. Maybe après naramenyanye nabo mugabo jewe nkiri kwa Hosy nta numwe twavugana kandi urabona umuntu yo mukorana novuga gute ubumwubahira ivyiwe ikike basaba ari boss sinovuga yuko je Hosy nomenya abo bandikiranira canke je wabo twandikiranira ngo abamenye ya Vram
canke base kubivuga kobera ari kuri TV ari kuri kamera.
En fait iyo histoire sinza hantu yavuye mugandi vya ndabantu bakreya uzuga indubazi na Hosy nawe nyene iyo histoire nta yazi. Yeah.
Lukundo ange Minouche ubunya uri kurakora ni zihe challenge uhura nazo zikubabaza kuburyo uvuga ati jewe imana ifashije nkatera imbere cyane nurateye imbere simvuze kudateye imbere nkatera imbere cyane no hi ntivuza kandi ko no sura kandi kuzibona uri kuri terre bien sûr
ndi kuri terre sha ubusi cyane ngira nahura nazo ngitangura izo kurondera ibiganiro kabibura niho navuga ko arizo za mbere kuko hajya iyo uri kurakora ukabura no ukaba ushaka gukora ukabura ukuntu ukora bijya navyo nyene birababaza niho chancre yakuvuga ati reka nze ndakorana n'abanyagihugu gukora bobo ubasaba kumvika baba bahari baba bari hafi ivyo byose navuga ko nivyo nahora navyo mugabo urumva imana ibihari kigufashika kwereka indi nzira
Hari umuntu wigeze gusaba imisiyo akanga nyine akanga ariko ubu ubonye ukorera habaye akantu gato ubu ukaba wayimusaba
navuga gute ego byarashitse kandi apana kuri umwe kuri benshi byarashika basubiza kwankira gute akubwira ngo nta mwanya afise ntakubwira ngo ya ndakwime oya arakubwira nta mwanya afise uzogaruka ejo ukagaruka yo yaye ndamubwiye nyine ukavuga ati ndarushe ndabihevye
nyene ukikuramuka
ego atavuze oya nyene ugasanga nyene uravuze ati no reka ndamureke ntabishaka ego
barakunda kuvuga ko abakobwa baba journaliste arabasutwa ubu ange Minouche nk'ubukuze azi kuri umusutwa cyane
anavuga gute abanzi baranzi byanje barabizi hama nibaza yuko n'abatanzi barabaza abanzi sino njanga mvuge ngo sindi isutwa mbega isutwa imeze gute isutwa ninde ibimeze gute
ehakumbaza rumve kakumbaza isutwa na urabizi Jean mukoga tandera fise ati ubaha ibintu nk'ivyo
ega mere kuri wewe ubona tandera ngira kweri
ya je wese ndakuzi cyane ariko hari abandi bakuzi cyane
tumaranye umwanya twamaranye wabonye tandera ngira
mbona vraiment eko nagakoga keza kiba none nk'abantu bariko barinjira novuga mwo umwuga b'abakobwa bien sûr encore plus bakiri bato abatazi ivyo bariko barajamwo nka wewe mama mukubwa uduhanura iki canke abo bantu
oya sindi mama mukubwa hariho abandi nanje nubaha ikintu cyo guhanura novuga gute ni ukutumviriza amajambo y'abantu kwihangana cancane kuko harimo ibintu byinshi usanga cancane amajambo mabi usanga cagushira hasi ama no kugira ikugira target uvuga ati ntegereza gushika aho nshaka gushika ego
rukundo wanje Minouche akunda iki mu buzima
bwanje cyo kurya cyo
turahera ku cyo kurya byinshi
biri bizarre mbwa ndakunda ibijumbu
cyangwa uri igirishi ibijumbu
ego kumva ndi umwana icyo kintu cyambi nje nkunda vraiment ego
mugabo none niko ukunda kubirya cyane
sinkunda kubirya cyane mugabo mu ndya zindyohera indya ya mbere ni kijumbu
ku byamwa
ivyamwa ndabikunda byose ndakunda ivyamwa cyane
donc sanze inanasi amabungo amatunda itududu nta na kimwe wo simba
uca ushaka icyo nkunda kuruta ibindi icyo nkunda kuruta ibindi ndakunda amatunda n'imihwi ibyo bintu
rukundo ange Minouche yankiki tuvuga muri sosiyete imwe umuntu akubwira uvuga ati no vraiment hamwe ukwihangana kwanjye
ya ndanga umuntu ambeshera akamvuga ko ibintu kandi atacyemeza sivyo cyangwa akambeshera ko ibintu donc ndanga umuntu ambeshera tu ego ndanga umuntu ambeshera urabizi na wewe yuko icyo kintu atacyo nakoze urabizi na wewe yuko icyo kintu uko kuna atari kondi mugabo ukajya kubirenga ko ukandenga ndanga umuntu andenganya ambeshera ego
nk'iyo uwabimenye ko hari umuntu vraiment yakwambitse ibara reka ndabivuga uko mu kirundi cyiza atacyo ukamumenya reaction ya mbere ugira niya
Icya mbere ndijenye ne ndabimenye ndijenye ne ndababara cyane biranashika nkarira.
Mubonye umubonye.
Ndamubonye igihe donc ntaravyakira ndaguhamagara nkabikubwira. Ariko igihe navyakiriye cyande kuranda nkakureka yuko nta na kimwe nzi nta kimwe namenye nka donc kwihamahura bibone. Hama nkakureka yuko atanakimwe. Kandi mana kubabariye. Ariko iyo ntarakubabariye ndagushikira nkabikubwira. Igihe twatubonanye hakirikare nkibabaye. Ariko haheze igihe namaze kuvyiyakiramwo abari sawa. Yego.
Barakunda kuvuga yuko Scott nubwo batamuzi ujyanye ne mukorana yuko mukundana bigeze.
Bon ntitwigeze dukundana. Ndabibazwa kenshi umbwa Scott ntitwigeze dukundana.
Cyangwa urabyigirisha kubera nyine uvuze ntidukundana kandi murakorana bashobora kubyumva.
Ntitwigeze dukundana, twabaye abagenzi. Kandi cyane tubaye abagenzi bica bikurira nuko dukorana sivyo. Mugabo nta kintu cy'urukundo kigeze kiza hagati yacu, nta na kimwe, nta nibyo sinibaza kubizigira binatuza. Nta mugenzi w'umuhungu uraronka wewe
canke siguya.
Oya, ntumurenganye ngo siguye. Wapi sivyo, mugabo hari umuntu gusanze umuntu wese umufata hari ukuntu umufata bivanye n'ingene mwamubanye.
Rukundo wanje Minouche, urabona njye ndabona urakuze. Cyakarangyohera sinkunda mvuga ngo Minouche ko nyine ndakunda ndakavuge kose. Niki kuko urabona tugeze novuga mu bigere. Bientôt urashobora kuronka umuntu mwubakana. Ni iyihe ngeso apana physique ingeso udakunda hamwe nubwo umuntu waba wamukunze kumva gusa ko icyo kintu agikora ucivuga ati na
ikikaze kiragoye umukobwa Isaac arabaza ikintu noba ku muhungu noba nakunze mbwa ikintu ntashobora kwihanganira baye cyambere urabizi ku rukundo bavuga ko amaso akunda ntabona neza urabizi
mugabo hari ikintu reka ndakubwire kwa je kuri jewe ntemenye ko nuri umuge iyo ni example cyangwa abandi badakunda abahungu abantu inzoga hari abandi badakunda abahungu urumva ni byinshi
ikintu cyambere nanka ndahumunga umubeshi kandi mu kubesha si kuvuga ngo ni bya bindi ngo beshe ngo iki jewe nakantu gatoya ubanje nje kuvuga ngo ndakubesha ngo nkundana n'urya ngo nanana igari jewe bon novuga ngo tigari jewe werekanye nangorane mugabo nakakantu magaze ngatari mu magaze bijya ndavyanka canda umuntu besha
kive dire que on nous besha
ndabesha mugabo bivana nabo mbesha kandi ni gihembeshera sivyo ni gihembesha no kuvuga ki jewe dukundana vre aya bibazo
Okay.
Ari karanga aratubwira tu.
Oya
nabana beza. Ari katubyihe batse. Sikuvuga ngo simbesha, ndabesha mugabo. Sinobesha ari wese. Ndagukunda sinoja kukubesha, kubera iki? Kuri cyo ntakunda nanje kunkorera, kukinogi gukorera. Yeah.
Baravuga cyane ko Minouche agara gushika naho Minouche biva kukiga Minouche
wabyumvise kuri bande wabyumvise he
n'abagukurikirana
bande
abafanzi bawe canke abo mugendana
ndibaza kumbesheye sivyo ndibaza kumbesheye kuko ni hari umuntu asanzwe cyane ni jewe sinzi kugara ndi simple mu bintu byose kandi ahantu hose
canke ni kwiyubaha ja
Sinzi uvuga je vraiment agenda ziko ndi simple cyane kuko nta kintu cyo tuma nishima nta na kimwe kandi nta muntu ndishima ko nakubwiye ko ntabesha umwanya wari wose naho nwambesha ico ni kintu ntobesha ko
baravuga yuko six you were it
nayo fise by the way nayo fise yego ukimenye ko atayo mfise nse kunyitiranya
ya no nabantu barenga igihumbi bakuraba bashaka kukubona ya brema ego muga ahubwo uvuga ati sintena konte yivyo nkora canke yiki mugabo
si kuvuga ivyo jewe donateur ni comédie je ndi umuntu asanzwe ndi umuntu w'abantu ndi umuntu ari hasi ni comédie donc ndorosha n'ubuzima cyane kandi apana bivanye n'ivyo nkora bivanye n'ubuzima nabayemo muri life yanje yeah inyuma hi wanje ego donc ni ndi wa muntu uko nabayeho canke life yi wanje kwimeze sino ja kuvuga ngo birankundiye ko nishima nta nivyo noshobora yeah
Nawe kwishima kwishima ari abantu nyene bishobokera nawe bidashoboka
yego birakunda eh hajya kugira wishime nuko wumva ukwije byose abo bantu wishima ko kumva kutabakeneye abo bantu bona kubarenze alors jewe vraiment wapi
Minouche karenda gushimira cyane urakoze urakoze yego
urakoze ndumva iba interview ya mbere mbajijwe ibibazo vraiment Merci nawe urakoze cyane naho mbagije ibibazo bigoye cyane.
Oya ni bigoye ariko biraryoshe ko hajya nk'ubu hari habahora bakwibaza ukundi.
Yego.
Cyane
ababeshe rero ni.
Oya hari abahora Oya sikukumviriza sikumwumviriza hari abahora bakwibaza nk'ubu kuko ico cyo kwishima. Ego abajye journaliste turabaza ariko abari ibintu umva mu bantu ariko nk'umuntu uciwe yumva iyo nyinshi umwishuye ati importa si ibyo vraiment
kwishima ni byose kwishima ni kwa kundi umuntu canke usanga mutavugana ukamubona gutyo uca wibaza ko yishima ya mugabo si ibyo
tuko turarangiza yagi ikintu ubwiye abakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba Isaac TV navuga gute ndabakunda cyane kuko bari no mu bantu batumye magic imenyekana bari mu bantu batumye magic iduga kuko ndibuka ntaho nakoze ngaha ya mbere vraiment yaragize icinyungura donc ndabakunda cyane big up hama kandi ivyo yavuze nimubifatire ko byose ndabibasavye kandi merci nawe
Nanje kanda gushimira cyane hama bakunzi ba Isaac TV tubabwira ko tubakunda cyane murabizi turi ku mwanya turabazana ibintu byiza cyane ego ntimwibagire kugira subscribe ama ibintu ubiryoheye bikuryoheye sinuze donc si ibintu biba biri mu CD urabirangaho nyene rungika n'abandi babironke hama dushigikirana murabizi ko umuntu agizwe n'uwundi reka ndabasezere kuri mikoro ya mico centre la talita behind camera juma jux murakoze cyane
Isaac TV